sebephenduke imbange einkulu abake basebenza ndawonye ehhovisi elingaphansi kwe-Chapter 9 Institution. U-Public Protector Kholeka Gcaleka and her impeached predecessor uBusiwe Mkhwebane babenokuphikisana ngamazwi okushubile ePhalamende ngolwesine nokholela ezinsolweni ezijulile ezivezwe uGcaleka ezithinta umyeni walowo wayengumvikeli womphakathi uMkhwebana. Le ngxabano iqale ngokuthi uMkhwebana achaze indlela uGcaleka aphendule ngayo eminye yemibuzo yakhe njengempendulo engumbhedo. Umvikeli womphakathi uGcaleka uphendule uMkhwebana oyilunga le-EFF ePhalamende ngokuthi uyilunga nje le-Phalamende eli-conflicted nelakhishwa esihlalweni sokuvikela umphakathi. UGcaleka uqhube wasola nomyeni kaBusiwe Mkhwebana uDavid Skhosana ngokusabisa uThandi Sibanyoni oyi-CEO ye-Chapter 9 Institution ngokungakhokhwa kwezinye zezimali ezithinta uMkhwebana. UGcaleka told the Justice Portfolio Committee ukuthi uSkhosana oyilunga le-MK Party wathumela emnyalezo esabisayo kuSibanyoni.